He tāne rua te kaumā rua tau te pakeke kua heitaratia mo te matenga o Chozyn Koroheke I Pakuranga e rua wiki ki muri. He kōhuru te whakapai I tuku ia I āia anō ki ngā pirihimana I Manukau I te pōtapu. Kua roa ngā pirihimana e aruaruana I āia kei te hāmenetia hoki he toko rua ki te heitara āwhina kai kōhuru. He tāne e whā te kaumā whitu te pakeke, he wahine rua te kaumā whā te pakeke anō hoki.